Landlady, Panopa, Zodiac Broadcast Station, ZBS, pa television, komanso tiri live pa radio, kuno, tiri kuno, ndi kunchinji, maga maga, pa groundi. Naku, kuli nditu msonghano, wa Chipani Chamalai Congress, kumene nditu, kumene da wakula ku, osana siana, Chipani Chamalai Congress, hali kunoko, kuti mwina, adult. South West constituency ndipo mwini malo wano kapena mwini dela lino ndi Deus Gumba amene ndi ndunanso yona za malo kunoko ku Malawi nde monga ndaparokozera mwina mongo funa kungodziwitsana pangono kwanza anthu amene mwina kunchinji kuno malo wano sakwadzwa bwino bwino ndifotokoze kunena kuti malo wano kumene tili kuno kwamene tikuchoka ndithu ku Lilongwe kubwera ku Mchinji malo ano ndithu kukhota pa Girime malowera mbali yakuno kumule kumansere kwanu kumene ndithu kuli malo ano kuno kwa Tembwe nde pano mosataya nthawi ndi ndithu ndi mmodzi mwa akulu a Chipani cha Malawi Congress kuno ku Mchinji amene wawa ndi district chair takulandirana district chair pano pa Zodiac Broadcasting Station
zikombo kwambiri
kuno kwati mwakonza zotani kusapano ngati Chipani cha Malawi Congress
kuno tutangobwera kuti tidzaendere wanthu tidzacheze nawo pamene honorable Deus Gumba Banda autsekera ligi yawo imene adakhazikitsa chaka cha thachi komanso nkutsegulira ligi ina ndithu
sopano mfundo zikulu pamene mukudzachezera anthu amene wawa zifundo zimene mwakonza zimene mfuna kwa anthu amene wawa ndi zotani
fundo zimene takonza kuti tafotokozere wanthu pano zakuti asachewukechewuke ayangane patsogolo ni Dr. Lazarus Chakwera komanso Malawi Congress Party poona zichikuko zimene Dr. Lazarus Chakwera alikukhazikitsa muno Malawi dzana ali Dr. Lazarus Chakwera amapanga launch msewu wa chileka tuchigwirizano kuti uyikidwe tala zimene zapatsa chimwemwe kwambiri a Malawi ndipo tukatsimikizira anthu akuno kuti nawonso kuno akhale mchiyembekezo mwa Dr. Lazarus Chakwera kuti wawonso msewu uli apawo upangidwa solonchi posachedwa apa Dr. Lazarus Chakwera awayikira sotani
chabwino ndakuthokozani kwambiri panopa mwina ndipereke ndithu mmanja mwa master of ceremony pano pa Zodiac Broadcasting Station pamene ndithu mwambo wayambika
tikumambira tikuthokozeni tikulemekezeni makamaka achifuwa chalendo athu amene abwera pano poyambirira mbuye tifuna tikuyamikeni tikuthokozani chifukwa chonena kuti alendo athu mulungu mwayendetsa bwino patali zambiri zimene akanatha kukumana nazo mkalikali mwa njira ayi koma mulungu chisomo chanu chawagwera chifukwa chake yehova mukhale pakati pathu mulitsogolere pachina chilichonse palankhulidwe zambiri pano ambuye tikupemphani kuti mulungu china chilichonse chiyende bwino chichitika mbuye monga mwa madongosolo wanu tikatsogolera lokha mbuye osilichira bwino koma tifuna inu yesu monga mtsogoleri wabwino mulitsogolere kuti mwambo umenewu uyende bwino mukhale nawo olemekezeka wathu muwatsogolera atsogoleri wathu amene inu mulungu kumwamba mudayenereze kuti akhoze kutsogolera anthu anu lolani kuti kufuna kwanu kuchitike tere pamene tiyamba tikupemphani mulungu mukhale pakati pathu mulitsogolere mu dzina la mphamvu la yesu mwana wa mulungu wa moyo ndapemphera ameni.
Zikomo kwambiri chifukwa cha pemphero labwino Mr. Goodson Mwale pepani gogo ine ngati master of ceremony nati nigwade pa mapazi panu nipepese kwathu kudowa pali chichewa mati sindaziwone adachezera uziwona ndiye msonkhano uli pano si wa mwana gogo ni msonkhano waukulu tsonga kotero kuti tipereke toni ya msonkhano mitundu chisamba tabwerani mutilonjere kuti wanthu odziwe kuti msonkhano walero waitana ni mwana wathu Deus Gumba Banda zikomo kwambiri mitundu chisamba tibwele ndithu mitundu chisamba tibwele apa mitundu chisamba kweli. Timango funa tidziwitsane pano kuti msonkhano umenewu uli live pa Zodiac Television. Tafanati agumba tichita chinthu cha mtengo wapatali kwambiri, ndiye tiye tikhale mwabanda chifukwa zimene zikuchitika panozi anzathu a Zodiac akuonerera. Zikomo kwambiri agumba mwatichitira ulemu kuno.
Together.
zikomo kwambiri mitundu chisamba kwacha kwacha ziri bwino maruwaja kwela wali pii patawino taitane oimira gogo amlonyeni amfuma apinda kapena agogo amlonyeni kuti alandire msonkano ziko mwambiri gogo tie tombe manja mwachifumu manja mwachifumu
malinga ndinthawi ulemu kwandu nathu amaboma ang'ono Richard Chimwendo Banda ulemu Adeus Kumba ulemu apungosa amene muli pano a regional governor, a district governor, a constituency governor. Ine mawanga nthawino ndi wochepa. Koma chifukwa choti mafumu timagwira ntchito ndi boma lebwe lilipo palibe otiletsa kuchita kwacha. Sichoncho. Kwacha! Mkwanene. Kwacha! Chakwera! Chakwera! Inunine! Inunine! Ulemu kumpando, mawa mbili ndiribe koma, ndati ndulandire msonkhano uwu. Msonkhano uwu tatokoza kubwera kwanu anduna, ndiponso bwana Deus Kumba kudzapanga msonkhano kuno kwathu. Ine ndayimirira pano, m'malo mwa ndayimirira pano m'malo mwa senior chief mlonyeni ndiye zomwe ndikamba pano nzimene iwo wandiuza tudziwa mafumu timagwira ntchito ndi boma lilipo koma msonkhano uwu watisangalatsa kwambiri mafumu president wathu akutithandiza tirudziwa kuti tirubwera chaka cha mawachi nthawi ya masankho kodi inu ndine makosana kodi tikavotere munthu wina tikavotere munthu wina koma ndani tikavotere ndani dzungu loola saka la njere dzungu la ku planta yalija lidaola ife mafumu kuti tiziweza bwino ndifo chacha kwera amewa inu ufulu kuno tilini nduna chifukwa chacha kwera amwewa tiyeni tonse mafumu tisanamizane ife sitifuna wana watu kumudzi kuti mzivotera zakumwera zitithandiza kodi chitukuko chimene ali uchita chakwera nakumba kuno nachimwendo sitichiona inu sotichitirani tiyeni tigwirizane akati mafumu siwandale timapita kuboma lomwe lilipo koma boma ili silichoka kodi ine ndali pano adanikonza ndani nopereka ulemu ine sinichita mantha chifukwa maloya wanga na akuluakulu amwewa tiyeni kumene kulubweraku tiwavotera Kumba tiwavotera chakwera kuti zonse ziyende bwino kodi kuku yapamazira amagulitsa inu tiyentione zimene tingachite kuno kwathu ku mchinji ni nthawi iyi bwana msonkhano naulandira ndakalankhula zambiri chifukwa ine izizi ndiye timakonda ndithu timachita zonse bwinobwino tiwauza mafumu tamirirani mafumu tamirirani mumalandira msonkhale umachoka ku umachoka kuti ndiye mukavotera boma lina zikatheka izi okhalani pansi ni mawu amenewa zikomo kwambiri
zikomo kwambiri kumeneko ndikuyankhula kwa gogo amfumu apinda malo mwa gogo senior chief mlonyeni chichewa chachikulu chimene atisira pano akuti dzungu lowola sitikalako nyungu sitika la kontanga tafana watan chize waji nane nandine ngati wane nano fumo meno makandife wantu ziko mkwambiri gogo panzawino tiazute abambo bambo chibi sa a district chairman kuti adilonjere alonjere msonkano nchindale ndale bambo district chairman ntawe yanu zikomo
kwacha kwacha dokotacha kwera dokotacha kwera ifetose maluwa wacha kwera maluwa wacha kwera Boyamba nipeleke ulemu kwa ino a guest of honor ole megezeka nduna maboma ngono bambo Richard Chimwendo Banda ulemu wajiwili upite kwa ino honorable Deus Gumba minister of lands komaso MP wadela lino ulemu ina upite kwa ino a gogwa binda amene mwayankhula maloma sinyo chifi mlonyeni jere komaso ulemu mafumu ose ulemu maempi nosa amene mulipano ulemu akositwese chairman akositwese ino bambo boy komaso komiti yose ya district maeli yo chairman amene mulipano komaso atsogoleri wose achipani landirani ulemu Ole megezeka ina ni madini nene kuti kuno kunchinji chipani ncha moyo muluona inu mena anthu ali ili pano izizinzi zindikiro zosenyeza kuti wanthu ali mkonda chakwera chifukwa cha chitukuko chimene alupanga nimati mukati thokozere kwa president chifukwa cha chitukuko chimene abweretsa mdziko lino la Malawi dzana dzana la president amapanga lonchinse wautali kwambiri watala umene sizinachitikepo chikhalireni Malawi muno maboma wenawa tuti mukati thokozere chifukwa anthu yawa alusangalala nawo zeda president chifukwa cha chitukuko chimenechi chinthu china nimati mukathokoza president chifukwa choyanjanitsa mitundu yose ya dziko la Malawi olemekezeka nduna nimati mkuuzeni kuno kunchinji chifukwa cha mauwawa president wonena kuti Malawi ni imodzi kuno kunchinji zoti kula lomwe kula tumbuka kula ndani timati tose ndifa Malawi ndipo zosankhana mitundu kuno tidaleka 2020 atabwera achakwera chifukwa iwo mau awo adanena kuti Malawi ni imodzi tonse tizikhala ngati anthu amodzi ndizo zili kuno kunchinji bwana guest of honor timati soti kuyamikena Deus Gumba chifukwa cha zabwino zimene muchita mdera lino tikuthokozeni chifukwa chakuti muyang'anira kwambiri achinyamata masewera amene anali pano mabwera mochedwa inu panali masewera abwino pano amene achinyamata masewera zimene zinaonetsa kuti inuyo muyika chidwi pakhani ya masewera achinyamata kuti achinyamata wathu azipeza zochita tikuthokozeni chifukwaso cha zitukuko zimene muluyala mdera lino ambuye apitirize kudalitsani mau omaliza bwana guest of honor nimatini kutsimikizireni kuti kuno kunchinji ubwera 2025 chakwera alupitiriza anthu kuno adali mafuso ambirimbiri koma bwana dzana amaliza anena kuti ifeyo achipani tikavomera ife tutidavomera kale kutachakwera 2025 apitirize ndipo zimenezi nzimene tidapangana kuno kunchinji kuti 2025 achakwera alupitiriza moti anthu inu mati nkutsimikizireni ena aja anachoka aja sama banga zitukuko chifuwa madzio kuti wowo ali balendi kodi balendi umabzala pontho chi balendi umabzala mtengo wamapeyala ngoka kati kapito jelela ndewo acha saka dabanga chitukuko chifuwa madzio kuti wota ngopita koma chakwera wabwera udzakhazikitsa zitukuko udzakhazikitsa ma mega farm ubereka mbongole zanifi kuti anthu tizilima mwakathithi kuno njala tiiwale nimawa amenewo bwana guest of honor nitero kuti kuno kunchinji takulandirani ni manja awiri khalani omasuka alankhuleni anthu yawa zimene bwana president wakutumani ambuye akudalitseni zikomo kwambiri
kwacha kwacha pantawi ino tipemphe anzathu a Bonfree kuti mulowe mbalomu mmene a Bonfree ali mkati tipemphe kabango chintali izikonzeka kabango chintali ikangomaliza tipemphe anzathu a ingoma mulowe mbalo panyengo imeneyi ndekuti timudzutsa phungu wathu wakuno kumchinji southwest Honorable Deus Gumba Panda kuti azikonzeka kuti atiyankhule koma asadati yankhule magule atatu amenewa tenti loye mbwalo mwachangu changu chonde Bonfree nthawi yanu ikatha Bonfree kabango ikatha kabango palowe ingoma zikomo kwambiri
Bunny! sikomo kwambiri sikomo
kwambiri sikomo kwambiri mabweni free pantawino tipempe kabango chintali mwansanga nsanga kabango chintali irowe mbalomu kabango chintali
Aona ngamalo.
Kabango jintali teni tamangisaneni tawi. Titamangisaneni tawi. Zimu mkombiri, azatu wa jintari, bango chintali zikomo kwambiri tikupatsani sompata kuti muvine bwino lino tikupatsani sompata panthawi ino tapempha anzathu aingoma anzathu aingoma abwere mbwalo anzathu aingoma zikomo kwambiri chintali kabango zikomo kwambiri kabango chintali anzathu aingoma akamaliza tiapempha olemekezeka honorable Deus Gumba kuti atiyankhule ngati phungu wathu kuno kumchinji southwest komanso kulandira msonkhano tiyeni chonde tisunge nthawi anzathu aingoma tiyeni tisunge nthawi kwacha kwacha pano mwini mtunda olemekezeka original chairman kufika tsopano komanso motsogozana ndi honorable Ken Msonda tieni anzathu aingoma tilowe mbwalo tisunge nthawi sili mbali yathu nthawi sili mbali yathu
oyete inkosi yamakosi wena wezulu wena mphakathi wena inkosi yamakosi inkungulu isha madoda isha makazi ealoya bayete mwezo kuti nawagumbali yengoma baba zokuti nawagumbaliye ngoma wawa oya wela oya wela zokuti nawagumbaliye ngoma wawa zokuti nawagumbaliye ngoma wawa kumchinji tapeza mwai lero talipeza ndiye gumba kuno kumchinji tapeza mwai lero muwe mentima kumchinji kapeza mwai lero kuno kumchinji kapeza mwai lero muwe mentima muwe mentima Muyo mulungu agumba muwa pase mpangu. Zikomukambiri anzatwa ingoma tiapatse mpata tsopano olemekezeka Honorable Deus Gumba Banda MP Nchinji South
Zanja mwamba tijide kwacha wamphambu kwacha nsonkana uno wakula pali nduna zambiri mbiri komanso pala regional chairman zikama kwambiri manja mwamba kwacha kwacha zikoma kwambiri mamwayi palibe amene wavulala pamenepo titero ndithuli zikoma kwambiri tichitenso kachikena kwacha Dr. Chakwera ife tosefe maluwa chakwera mlendo olemekezeka masana wano kuno kwathu kwa mlonyeni anduna amafumu komanso maboma ang'ono onapo Richard Chimwendo Banda landirani ulemu pamene mulilipo zina lodyera kuchipanda timati bruldozeli komanso muli mkulu wa chinyamata malawi yonse bwana regional chairman chigawo chapakati konapo Patrick Zebron Chilondola zina lodyera timati nkhani yakwera mtunda landirani ulemu pamene mulilipo bwana masonda na nduna zosiyanasiyana nduna education honorable madaliso wili makuchokera kwa sungu kutali landirani ulemu pamene mulilipo landirani ulemu inu a senior chief adera lino senior chief mlonyeni jere komanso gogo chalapinda amene mwachita ulemu pano ano agogo akafulama komanso anu ake mpano anu ake agogo atembwe ndi mafumu onse amene mwachita ulemu masana ano kukakhala nafe pano mulandire ulemu landirani ulemu ma MP
osiana siana poyamba maempi anzanga kumchinji maempi akumchinji pamene muli murango emiliani maempi akumchinji akuoneni kuti muli pompano maempi akumchinji
zikoma kwambiri
maempi alipo ambiri mbiri ikhalapo nthawi yake mlendo olembekezeka pena regional chama adzadzudze kuti afotokoze kumene achoka komanso ndi cholinga kwacha pomaliza bambo ndi amayi zikuteka zikuteka umkonda chakwera mkonda chakwera aliyense manja onse
zikoma kwambiri zikoma kwambiri bwana regional chairman komanso mlendo olemekezeka masana wano
imvani kuno kwathu kwa mlonyeni imvani kuno kumchinji southwest constituency kuti takulandirani ine malamu anthu onse awa kukutsimikizira kuti mwalandidwa ndi manja awiri komanso chipani nchamoyo sichoncho kodi ndimati ntero kuti tsiku la lero ine silanga lolankhula iye ayi pakhomo pakabwera anzako pachichepa pali mawu amati mlendo na amene amabwera ncha tsono amene abwera alendo awa nkutero angabwere nkobuntha ngati kakuthwa kali ndi iwowa ngalelodi zikoma kwambiri koma amodzi okha mlendo olemekezeka bwana regional chairman ndimati ntero kuti pamene mubwerere kapeka lipoti madzulowa ano kwa president tengani mawu awa kuti kuno kumchinji tamfana taninga pa mimba ngati mavu kuti a president chaka cha mawa tiwolotsa sichoncho kodi kwacha padokoma atani anthu kuno kwathu bwana regional chairman mlendo olemekezeka adaleko limafodya timarandira masense tikafuna kuti tikulidwa kwabwino timapita pa dzodzo kapena kumkantha ku mozambique kuti tikapezeka mtengo wabwino pano tamva kuti kuli ma $4.80 sitibweleranso ku fodya sitibweleranso ku fodya timati tikutsimikizireni kuti a president akulichitira bwino pali zambiri zimene ngati ife kuno kumchinji tikuona kuti chathu chili mbwalo palibe kumene tingatayire a president tagwira nganganga mpaka tiwoloka nawo 2025 komanso mpaka na 2030 sichoncho kodi kwacha bwana regional chairman kuno kubwera msewu kuchokera pa mkanda apo kafika mpaka na kwanzathu kuja kukasungu zabwino anyamata ambiri ndatsikana apa mmene adabadwira amango ona njanjeja zitsulo mona ngati kosulira makasu mmene muja mmaenda chinthu mmaenda train atachoka nguwazo sezija zinatha timango chona ngati chitsulo chomasanjira makasu kapena nkhwangwa ulendo uno achakwera kuti train ija ibweranso kuchokera ku nsanje mpaka nokafika kwathu kumadzulo kuja mapita kuchipata kwacha silanga lolankhula mlendo olemekezeka regional chairman kuti lero tipera kwa ino anzathu amene mabwere ndenso mmaenda kwa anzangalo ndiyenenso ndifuna lero mwino mufine mkubalomu ndipo timve kuti kodi kudowa chipani chikuyenda bwanji kodi regional chairman ku ncheu kapena kwa jenda zinthu zikuyenda bwanji anthu unaza maphunziro kuchokera kuja kwa wimbe kumawa kwa kasungu zikuyenda bwanji mulungu akudalitseni abale anga
akumbakumbakumba zimakomacho akumbakumbakumba zimakomacho akumba mwalisangalatsa zoda kamba kwakuyankhula kwanu kokomba inakumba
pakali pano tidzutsa olemekezeka anduna amaboma ang'ono honorable Richard Chimwendo Banda kuti atiyankhule koma olemekezeka Chimwendo asadayankhule ndikupatse Skefa mpato tuimbe nyimbo imodzi Skefa ukaimba nyimbo imodzi Kendo uimbeso nyimbo imodzi tidyeretu pachoma titizidya kenako tidzutsa makanja kuti makanja namene adzutse olemekezeka a Richard Chimwendo Banda kuti atiyankhule Skefa nyimbo imodzi
koma achinyamata mulipo kunoko ine ndabwera mamawo masindikuonana achinyamata achinyamata kumuyoko muliko ngati muliko ndakwezani mkono mwamba tione manja mwamba tione achinyamata ndokhawa awa ndudzi aluza awa timu yawo yaluza
Even though you're my man,
Fajimoto pano tafuse anyamata nyemba nyemba boys kuti atipatse nimbo yao imodzi nyemba nyemba boys
koma mwadia kumadia eti leme 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 tadie nasi
utara saimo ni nungendo wao
Oh,
Kuchoka woye ndako Kumaja Kumaja Kumaja
Hali kumaja dele
Kumaja Kumaja
Mayo
Kubisa mangani mawaya kumaja Kubisa mangani ya kumaja Chonde chonde kumaja Kiriso sanga kumaja Osaka nisana sanga shakuja Osa manana sanga shakuja
Zimachuluka makanja tsopano lowa nimbwalo I think abaso tikozo pereka kompata pangono maboni maboni tumeka kompata pangono
oh my god this shit and people are touching me
my baby sana na baby nina pole zia so all of the four nina kutuwa so mereka
Zalala zinuko, zinukomba mso sameta Zalala zinuko, zinukomba mso sameta
Mso sameta, ah, mso sameta
Sia tirifa,
mso sameta, ah, mso sameta
Sanga nirita,
mso sameta, ah, mso sameta
Sia tirifa,
mso sameta
Sia tirifa,
mso sameta
Sia tirifa,
mso sameta
Sanga nirita,
mso sameta
Sanga nirita,
mso sameta
Sia tirifa,
mso sameta
Sia tirifa, ah
Come on, 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 come on,
Tsopano tapempe olemekezeka omwe nduna azamaboma ngono komanso wankuru wachinyamata muchipani cha Malawi Congress Party Honorable Richard Chimwendo Panda kuti nawo tsopano atiyankhule.
Kodi kumchinji mwadira ndira. Mwadira ndira kumchinji. Tifusi amenama mkonda chakwela kumchinji. Akweze manja wonsa wii. No senu. Takweza ni kwambiri manjani kumchinji. Tamanga ni chonchi ngadimba mkonda chakwela. Panga ni chonchi ngadimba mkonda chakwela. Temwe iyo. O mama. Zikoma kwambiri, zikoma kwambiri. Tipake kwacha wampavu. Kwacha! Tipange kwa jambavu ajakwera amve kumenali kuli longwe. Kwacha! Dr. Lazarus Chakwera, President wa dziko la Malawi. 2030 walk. Ndeka woga ena kumadwala nako BP. Ndeti tipange mwampavu. Ndamva kuti kwavuta kumpanda kwina kwake uko. Kungoti walk paka na macho otenta pakosi. Kwacha! Dr. Chakwera, President wa dziko la Malawi. 2030 walk. Tikamati 2030 walk. Tunena munthu otapitiriza chitukuko mpaka na 20 chani kodi? Kodi atimangire miseu mpaka na 20 chani kodi? Kodi abweretse njanje mpaka na 20 chani kodi? 30. Amange masukulu mpaka na 20 chani kodi? 30. Ndeka chanja kumange chochi, kumange chochi kachachako. Pelekani mpata kachachako. Ndika nitokota chakwera, President wa dziko la Malawi, 2030 walk. Zamveka red. Mujodwira malira munda wako kuti malira anga athera yapa. Nazamveka kai. Kwacha! Kwacha! Dr. Lazarus Chakwera, President wa dziko la Malawi, 2030. Ndipeleke ulemu waukulu kwa inu madam Catherine Kotani Hara. Amene muli Deputy Secretary General Malawi Congress Party. Komanso muli speaker wa nyumba ya malamulo. Ulemu wa ukulu kwa inu wa regional chairman, maboma 12, Honorable Patrick Zebron Chilondola, kuchoka kuja kumsipe, mpaka na kukafika kumkamenya, komanso kumvera, mpaka na kumchinji malire ndi Zambia, maboma 12 ulemu 1. Dipeke ulemu wa ukulu kwa nduna za boma za bwela pano. Ona bo jini mwona uza sendeza. Ona mwa madalito kamba uwa wilima. komanso mwini la lino pale si kudachala mwini pale sa kudachala ona bo Deus kumba anzanga takuta ila mtengo lero dipeke ule mwa ukuru kwa ma MP wachulu kamena bwela pano mulungu akudalitse nifika nthawi ndikuita nani kuti mbwele kutsogolo kuno ona bo mabu tibisa amene muri district chairman kuno kumchinji komanso ndi district yonse komanso mai manja mai nkusankoma osati manja nkosai nkusankoma a district chairede nonsenu ulemu wanu apa mamba pano pali atiye anyuani apinda uli mulungu akudalitseni amene mayimira senior chief mulonyeni komanso nonse mafumu muli pano mulungu akudalitseni pano ndaona makansala ochuluka makansala ifika nthawi mbwera kutsogolo mulungu akudalitseni pano ndaona anyamatanda asungwana ochuluka azibambo okonda chipani omkonda chakwera madam speaker anandipempa akumba kuti ine ndikhale mlendo olemekezeka koma pachikhalidwe chathu akafika munthu wamkulu chikakula umatani kodi umapatuka ine ndine mchewa madam timati chikakula chani kodi patuka mene mwangoponda pano ineyo singakhale guest of honor ndiye kuti wamkulu panopa ndi inuyo madam kathi mgotani hara timapanga dala zimenezi kuti muzidziwa kuti kukongeresi timalemekeza anthu akuluakulu spika oyamba wa nyumba ya malamulo wa mkazi dziko lonse la malawi ni madam Catherine Gotani Hara mzimayi wolimba mtima amene wagwira ntchito koma yapa mwamba kwambiri kazumveka kaya ndiye timakunyadirani mayi mulungu adzikudalitsani timakunyadirani kwambiri panopa ndi mitsaphungu nthawi ina aliyense ayima koma anzanga akuno kumchinji ine ndini mawu awiri atatu mawu oyamba ndinabwera pano ine ndakumba tikupempha voti ya chakwera inu munakakhala kuti simunamvotere chakwera dziko lino lidakalowa kuphompho dziko lino ndakapita koyipa ndikufuna nkupatseni ripoti lochokera kuboma ngati nduna imodzi ya boma amene ine achakwera adandipempha kuti mwana wanga thandizeko ntchito ine nkumati chisomo kumwamba kwatsekula ndiye ine ndine mmodzi kumeneko koma mutatiso mufuse phungu aliyense apa anenanso chimodzimodzi choyamba chimene achita chakwera nkuganizira munthu wakumudzi dziko lino kuti umphawi uthe ndiye kuti munthu wakumudzi zake zimutani kodi zimuyendera ngati munthu wakumudzi zinthu sizimuyendera umphawi mdziko sungatani kodi sunga ndiye chimene achita chakwera choyamba nkuyang'ana mulimi ndimanena momveka bwino kuti nthawi imene kamuzi amalamulira dziko la malawi mulimi adali patsogolo kuno kumchinji ngati pale alimi number 1 madam Catherine Gotani Hara nkuze mmanamizana kumzimba kucha alimi eniene ali kuno kumchinji ali apawa ndi alimi enieni apa olodo watimalenga fa mchinji likati mchinji mchinji wopanda munda amene kwa usiku chana amene sikumchinji mchinji ni munthu amene amalima ndiye chimene achita chakwera nkumkanizira mlimi amkanizira bwanji mlimi ndikufuna nkuuzeni anthu akuno mavuto onse amene mmaamva pa dziko lonse lapansi kwina konseko timayamikanso mulungu kuli mapurezidenti wena koma umayamika kaye wako amene uli naye ndikufuna ndikuuzeni kupanda chakwera kulimba mtima olo thumba limodzi lafedereza kuno silinakatani ku malawi silinakabwera federeza kudzafika pano silichitira kuno ku malawi amachitidwa kunja achakwera ayesetsa kumkuza federeza kumchotsa kunja ku Ukraine kakuti kandi ku Egypt kuti munthu wakumudzi wovutikayo ampeze federeza kapezako matumba awiri apezeko pa mtengo otani kodi otsika ayi pali mavuto ayi pali mavuto mavuto alipo koma mkuuzeni mavuto alipo akubwera pamwamba poti thumba la federeza linafika pa 120,000 pomana na chakwera kuti likatenge federeza pa 15,000 ndekuti achakwera achama khala ikapo ndalama za nkhani nkhani kuti munthu akumudza gule chani kodi izo ndipempheza kachino nchionena kuti chiwerengero cha anthu olandira federeza chitani kodi chikwere
ndipo mwana wanu kumba lokonzeka kuti federeza abwere kuno mchite chachiwiri chimene achita achakwera achakwera chachiwiri chimene achita nkuonetsetsa kuti alime ambe okhala mmagulu ang'onoang'ono agricom tere inuyo kuno anyamata akuikani mmagulu kuti mutenge ngongore zoti mulime osamandalira matumba awiri likakuponya thumba la federeza ngati mnyamata usadandaule chifukwa chakwera akuikani mmagulu kuti mulandire ngongore za ulimi ndipo walumikiza ndi nifi kuti nifi icha iyambe kupereka ngongore koma za nkhanikhani koma kwa achinyamata amene athandizike kuti dziko la Malawi lipite patsogolo kwacha chikapita kufodya yang'anani kuno yang'anani kuno skefa ndalipatsa kanyimbo pang'ono ndalipatsa kanyimbo pang'ono kanyimboka ni maimba fani naona chikulu chati nyamata chiuchoka uko ndeni mafuna ndibvetsetse sini matswati mudzakhala mbwalomo ndeni nanamizira kuti skefa tiye nayo nyimbo zikomo kwambiri takulandira na nyamata iyi nkhani njionena kuti moyo wa munthu kuti usinthe mdziko achakwera yang'ana ku ulimi ndeni manena kuti alumikiza ngongole za nifi kuti zilowe tsopano ku ulimi kuno kumchinji mwikidwa mmagulu kuti ulimi upite patsogolo chachiwiri amene amalima fodya achakwera aonetsetsa kuti fodya amene amalimidwa mlimi akapita kagulitsa fodya kumeneko ndalama zidzioneka kuti mulimi adakhetsa thukuta ku nazare mulimi adalowa pamunda zinthu nkumayenda ameneyo ndiye chakwera uja chakwera cholinga chake miyoyo ya anthu ipite pachani kodi patsogolo chachiwiri achakwera ayang'ana chitukuko chakumudzi pamene timatenga boma 2020 tamvetsera na nyamata ya yufi apo tamvetsera na nyamata ya yufi apo pamene timatenga boma 2020 nkuti CDF kapena kuti constituency development fund tidaipeza ili pa 29 million kwacha 29 million kwacha ndoti mabuloko osamanga akumbacha kuno kama bridge zimalowa pomwepo atalowa chakwera adaikweza CDF kuchoka pa 29 million kwacha kufika pa 100 million chaka chimodzi chachiwiricho ayikwezanso kuchoka pa 100 million kufika pa 200 million cholinga kumudzi chitukuko chipite pachani kodi
patsogolo
ameneyo ndiye chakwera ameneyo ndiye ndani kodi
chakwera
cholinga chachakwera choti miyoyo ya anthu ipite patsogolo ndinanena dzana kudowa ndipo ndidzapitiriza kunenanso CDF ikupita pena paliponse dziko lino la Malawi kusasankha kwa achakwera ndekuti kaiwe ndi wa DPP kandiwe wa UDF kandiwe wa MCP kandiwe wa UTM koma ndiwe phungu kwanuko kuli anthu achakwera akuyang'ana anthu akumeneko kuti miyoyo yawo ipite pachani kodi
patsogolo
ndimafuna ndinenenso nkhani ina yokoma kwambiri ndisanene icha ananena onabo gumba nkhani ya zaumoyo zaumoyo achakwera adalonjeza kuti adzamanga zipatala zing'onozing'ono mu nthawi yawo zokwana 900 takumana ni mavuto koma ambiri chaka china mpaka na kuyima zomangamanga zonse kuyimiratu koma achakwera Haye Center mpaka na pano Mahete Center akuducha 120 ulendo wale nakulidi kafike mpaka na timanga Mahete Center 900 zonsezi akupanga ndacha kwe nkani ile imenacha kwe rada alonjeza ndi nkani ya nyumba za polisi ndi manena tana kudowa kuti ngati panali nthawi imene achimwene anga Daushi adavutika ndi unenere wa ku TPP mwamwaye adachoka kwa adachotsa okha adavutika kuyanka futso mwamanga nyumba singati Daushi amavutika lero kupyolera mwamwana wanu Daushi Gumba Minister of Lands achakwera amanga nyumba zoposa 4000 ndipo amangabe mpaka na 10000 zitani kodi zikwa amene ndenda anikodi chakwerani kuti sindu kufuna wana apuzire pa mtengo achakwera adatero ndife timatiko datsite ngakuti ndalama achakwera akwanitsa bwanji kuti wana asapuzire pa mtengo taona achakwera ayamba umanga maskuploko okwana 11000 amenendengani kodi chakwera akalonjeza achakwera amatani kodi hamachiti adati tsatana ndi njala mena amati tidzadya katatu anthu amaona ngati tisikaimapa msera nkumalandira chakudya chodya katatu itabwera covid itazunguza zonse zidayima koma mmaganizo mwachakwera adadziwa kuti ndidzayamba mameka farm ndidzayamba ulimi wa nthirira lero mameka farm alipo alipose ulimi wa nthirira ulipo alipose alimi ang'onoang'ono akuikidwa mmakulu cholinga chachakwera nchonena kuti moyo wa Malawi upite pachani kodi patsogolo amene ndendani chakwera tikamane nakuti ayimanso mpaka na 2030 siti kungofuna dzina lokhalo koma tikufuna utsogoleri wabwino osasankha wamasompenya wachitukuko oti akayamba kuthandiza dziko dziko zipita patsogolo pomaliza madam speaker kuchokera kuboma nimati ndipange report mmene chakwera amatenga dziko la Malawi ikonome idali yosokonekera kwambiri inu ndinu mboni kuna kuti tidapeza ndalama zochepa koma tidawuzana tisawawuza Malawi kuti tapeza mavuto ngati kuti Amalawi samadziwa ayi Amalawi amadziwa kale kuti kuli mavuto achakwera adapeza economy itatheratu koma lero azungu onse adathawa dziko la Malawi madonors onse amene adathawa dziko la Malawi ni mwana wawo chichola ayigwira economy madona zamba bweletsa ndalama ku dziko la Malawi tikatsegula wireless lero World Bank yapereka ndalama tikatsegula wireless lero IMF yapereka ndalama zonsezi zikuchitika fata achakwera kwanja tikamata achakwera apitirire tuli na tsogolo labwino la ndani kodi la achakwera ine zoyankhula nzambiri koma pati pabwera munthu wamkulu pano ndidula pomwepo koma ndisanachoke mwana wanu kuno Daushi Gumba tabwera patsogolo timati titokose kuyambira ino apinda amulonyeni mafumu onse mwanayi sakugwira kuno kokha ntchito nyumba za polisi tunena zicha achakwera ngati ali ndi nduna imene amanga nazo nyumba zambiri mbiri mwanaka akudalira Daushi Gumba mwana regional chair nimati ndikuwuzeni ngati pali mnyamata wolimba olo kubomako kundale ndi regional organizing secretary koma ngakhale kubomako mnyamata ameti mamdalira ndi Daushi Gumba timati tinene kuti anthu akuno simdaponye takulanda and first step the speaker timati anthu akuno simdatani kodi simdaponye mulungu adakutsogolerani kusankha Daushi Gumba tera akapezeka wina mmidzimu ofuna ochotsa Gumba pa mpando amene wauponda amene wautani kodi amene makonda Gumba takwezani manjana amene makonda Gumba
Gumba ndipo mamu atenge mwino Gumba wa ndipo mamu atenge mwino Daushi ndipo mamu atenge mwino Daushi wa ndipo
Kalibe ndi chuma, kalibe ndi chani kodi? Mwana wanu Daushi Gumba kuchitipa amamkonda, kumsanja amamkonda, ngati chakwera amadalira nduna. chikumba. Nene nema uwawa. Owe nga mafuta. Sada hani kodi? Sadu. Pamene kumba kutirira kwinako. Kunoso kutitani kodi? Kutitiririni. Nifuazake mkaenda. Mpesa polisi ya nyuani. Nifuazake mkaenda. Mpesa miseo ulambulidwa. Nifuazake mkaenda. Mkapesa mabloku wa kumangidwa. Pamene tiko la Malawi. Likutuguka. Manawanu kumba. Kunoso hatitani kodi? Hatitukua. Chino jimati mwigane makuluicha. Akiri kwa mwicha. Hato korele nda MP pamoti ni makansala wao. Kuni jitu kukwajibide bajani kodi?
Patoko.
Walimba na nkumba, haomba koma. Haomba jani kodi?
Koma.
Kuni mutiwe, kuni mwananui, hama karabu inondi wantu. Apungu ojuluka, hamlondo ola kumba. Kuda atakare na ae. Dipo kujibani, ane na oka alicho no chairman. Sidi fogo nzega, kuni kumba kuno kumchota. Pameneja kwa ila kafika 23rd. Na yeso kumba kafika jani kodi? 23rd. Komaso, amenali marire na ajagwela oka. Iwewa alekeza 2030. Koma iweo, au, udakali mnyamada. Msana udakali ose u. Nibempa apungu osa kwele kutokologunu. Amenampelekeza ona buteo sikumba. Fika anu kutokologunu. Amaya mene wandaida na ntawina hake adali ku TVP nda msonda ajida alijono chea koma amayo alimnyimbo koma mchua kuti mwana wanu kumba ama kalabu ino ndi wantu anto ama mkonda zikolo osa lima mkonda hampelekeza pa msonkano hake pa anandirola alijono chea man kuti nituta pungua haizose ama jida woka lero anandirola kuti titero ena ndi nduna ena nda first step the speaker lero olo Pereka ni moni wachindare ndare Koma musarenge ndhawi Moni wachindare ndare Mumadizire ni na first step the speaker Ayambe ni ma MP Uyu ni MP wa TPP Sada joke ku TPP hai Koma akaona nchino sasa kwera Ndichu tukuko Aulondula nchino CD Ena kuni majaza waduka TPP Hai nubanji mune naza kutokolo Wakusa nukudu waduka Ai majaza kwa TPP Wapalasa kwa ngele suya hapa Koma wana nchino za chitu kuku Pano tukambaza maploko Kwa usafuna maploko Tukambaza miseu Kwa usafuna miseu Antua kwao Ona bojina kama peleka ntukula bakomo Kwa usafuna ntukula bakomo Udindo umoti wapungu ndi representative Uli mconstitution Kuhimili la antu akudela kwao Pungu inari ese Ama kina chino ndiboma limenu kula mula Kuti kwao kuchipita jani kodi Chitu kuko Zandare 2025 Peleka ni mono oleme kezeka. Mka peleka moni. Mwaba takwa nzani. Kapeleke so mono.
Nchinji waye. Nchinji waye. Chambili landi peleke moni. Kwa maminista zose amene muli pano. Mafumu atu. Kwa maso shibani chose chidi pano. Boma lose. Lili pano nchinji. Yose ule muanu. Ndizona zake nenda imapano ndine ndikuimira ku nchinji North East dzina langa ndine Esther Asmani Machaza Ine ndili pano kugwira ntchito ndi boma ndazolowera kugwira ntchito ndi boma chifukwa ndi madziwa kuti kubomako kumene umakhazi tukuko zolera anthu kudera Ine ndili pano chifukwa ndine phungu amene anthu aku nchinji North East amene anandituma kuti ndikayimirire ku nyumba ya malamulo Komaso pamene anthu ena akutenga zitukuko inezo zikhala bomba utenga zitukuko chifona nezo ndikulera anthu Ndithokoza president athu achakwera Dr. Lazarus Chakwera akupanga zitukuko zosiyana siyana pano ndabva pano kunena kuti akupanga ngongole zosiyana siyana anthu akwathu ku nchinji North East zitukukozo zikufunika Komaso mwezi wa mawa ndikutsegulira polisi ndalama ya CDF ndamangira polisi Kwemeni manyazi mai ndasi babo Ndifuna president azabwere ku nchinji North East akatsegulire polisi meneyo Sikoma kwambiri
Kwemeni manyazi tsika na ukapiri u
bama fwele pa mwepa. Ziko mwambi.
Wacha! Ine ndine Francis Pungu wakutala nyama. Ziko mwambi. Wacha! Wacha! Uno ndino odala. Chifukwa chimwendo anena kale kunena kuti olemekezeka gumba ndinduna imene olemekezeka president ama idalira kwambiri ine ndine Peter Dimba member of parliament walilongwe south kumalingunde kundaula kupira njuzi uko ndiyeni mafuna ndinene pano kunena kuti wosema mipini salimira kasu la mpira wapanyika komanso player omwetsa zigoli timasabula timasabula timachosa ground ngati nkhuku yamba mazira timagulitsa kodi kodi chimanga chofulafula timapakiza kodi chakanchaka timachita mphanje zikomo kwambiri kwacha kwacha
ine zinalane ndine Emmanuel Jere Chamblanyina kufumira kukaya kumzimba kukwemba ngweni kwa agenda kwa hoho niko kufumira ine pepani chichewa kumanyavii ya mayoyero kwene niyoye pupano magamaga za ministra vitu adada gumba panchito yowachita ashimwendo wayoyanga hapa kuti manyumba wa polisi wa kumangika ina nipelekele kwa boni kuti kwa agenda tina manyumba 10 awa wamangika sonsona awa gumba wakasa julira nipelekele so kwa boni kuti kwa mbangweni na koso manyumba 5 na oso wa mangenge hapa tuonge wakachakwira kuti e Kristo
Wacha! Wacha! Chakwela boma. Chakwela boma. Macha mama, chakwela boma. Inu magoli mamilu jonge ten macha mama. Chakwela boma. Chakwela boma. Chakwela boma. Chakwela boma. Siko mwambi Rachel Zulu, MP wachokera ku Change North machine and pep.
Kwacha! Kwacha! Ine ndi Winston kana panjira. Ndi kuchokera ku Long North squad chimuti kuchiwamba zoma kwambiri. Kwacha! Kwacha! Mike ngombe mwawa ndachokela kusalima MP amene ndachokela kusalima kwa kambwili ndipe bazoma kwambiri tanja mwamba tanja mwamba kwacha kwacha Dr. Lazarus Chakwera Dr. Lazarus Chakwera mpaka na 2030 ine ndi meneri Kapena kuti pachizungu prophet Joshua Marango amene ndima apatsa mavesi kwalalikira Phungu Hosea ku nyumba ya Malamulo ndimatumikira kudedza St. Louis ziko mwakambiri
Wacha! Wacha! Ine dzina langa ndine Tarrington Harawa Phungu wa nyumba ya Malamulo wadwa wa Central kumponera tabwera kuno chifukwa cha khalidwe logumba Watuko omadukala nkukalirana nchifanya karabu ya pano ziko mwambi
Kwacha Kwacha Ine ndine jine mono uza sendeza na piri Ndima jokera kombwa dalika Komaso goma lili Kumeneko ndine MP Komaso kunako mera presidenti kundipatsa ntchito ya unduna oyang'anira kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo komanso chisangalalo cha anthu kuno tabwera chifukwa cha ubwino wako
gumba anena kuti nthawi yatha koma chimene ndikhoza kunena nchakuti nkhani ya mtukula pa khomo abwana president adanena kuti nambala ichoke pa 325 ifike mpaka na 500,000 akuyeza kuti kuno kumchinji akayamba kulemba chonde muonetsetsa kuti azimayi achikulile azibambo achikulile aulumali akale nawo pa mtukula pa khomo akupatsani mphamvu yonena kuti muzikalemba chonde musamangolemba abale yanu okhaokha pa khomo iyayi abwana zimenezo zikuadandaulitsa kuti pomalembana kanza mtukula pa khomo kanza fetereze otchipa mtengo anthu enanu mumangokonda pa khomo panu pokha osamatero ya abwana chakwera afuna kuti tonse kana malawi tizichita zimodzi ndiye tsono ifeyo malawi tentipangane pano kunena kuti 2025 achakwera sakutani achakwera sakutani munthu wina akamayankhula zamadzala mphuno mamuza kuti basop ifeyo tu nchakwera kuno kwacha kwacha kusayankhule kwambiri nthawi yapita ine dzina langa ndine madalitso kambauwa wirima ndine mp komwe kukasungu kuti mati kundonda kuchamama kwa kapelula wimbe mafumu ambiri mbiri sindithula onse pano ineyo ndine nduna ya maphunziro chinawakomeranso a president mmene amalemekeza azimayi kuti nawonso pozindikira kuti ali mkuthekera komanso ndi zeru akhoza uthandizira oyendetsa boma kuti andiganizire kunduna umenewu inuyo mukudziwa kuti sukulu kalekale m'malawi muno inali yamphamvu kwambiri chifukwa cha utsogoleri wa mcp umene akuyamwiranso andani a president atu achakwera ineyo ndachakwera komanso aliyense amene alipo muchakukonzera ku agriculture kumalimidwe amene anatiphera pachamalimidweti ndipo yake timakamba nkhani ya njala masiku ano kunalibe njala kalekale kumalawi chimodzimodzi pogwira nda president ndichifukwa ke kukuona mablogo awa amene akwana 11,000 dziko lonse la malawi achakwera pozindikira kuti kudya nkofunikira komanso sukulu ndimene imatukulaso kwambiri dziko ndi amene akugwiranso ntchito yotamandika kwambiri kukwayisaso maphunziro oti ndimafuna ndikutsimikizireni kuti president ndi yemweyu ngati dziko lipita patsogolo ngati dziko lituguke pakanakhala nthawi nkanakuphunzitsana anthu inu koma lero nthawi sikulola a president athu achakwera maso patsogolo ndi achakwera komanso mp wanu gumba munthu wakhalidwe labwino mchimwene watonse amatithamangira tonse mukadzaphonya kwa gumba ndiye kuti anthu inu simmadzikonda oti aliyense okonda chitukuko okonda dera lino achakwera namba 1 mp gumba kwinako mukaona mmene mukachitire zikomo kwambiri
ambala hakamalira hauzeni kuti mjukulu tuvi wangwazi wafika ambala hakamalira ambala hakamalira ogoligo ligoligo wa hamalawi kunyadira chakwe firidomu thank you very much cha wena kudaliche ichi chikasungu tichi wena dalivana rero avecheche rero atani avecheche rero atani cha janja lizipita mwamba janja hilo cha freedom ufolo tende wanangwa malawi chakwera bomba mtu wazikwenera chakwera bomba kumba bomba kasipika bomba chirondola bomba kasombo bomba ndiye mvula 1 minute
Wacha! Tiangada kuti nitabwere nsokuno. Tijambe mawedi.
Zinga matele tele tele. Iya I.
Zinga matele. Sefa, sefa. Taima gai. Zodiagi, Adilanda, kuone itaposa karitava. Ndufuna makansa anose, tabwela ni majangu. Skefa agamba nyimbo vano zidivuda. Skefa agamba nyimbo zidivuda. Ndiangadi mwagondwa chigularelo. Ndiangadi mwagondwa. Nosenu mwagondwa. Nosenu mwagondwa. Ndiangadi mwagonda jagwela.
Good.
Tiko madi jagwela utugula ntigo madam speaker. Ndekuti makansa lanswa alibumpo. Tere mungo chula jina kifaja ntawi. Ndukumene mwagogela. Kutiti jide mwajangu.
Ine ndi kansala Felix Tsokonombwe ochokera kwa Diwi wadi kuli Longwe kwacha.
Ine ndi kansala Trabo Ntchona Kamanga kuchokera ku Nchesi wadi pa Nchombo penipeni pali Longwe. Ndifuna nithokoze achakwera abweresa ntukulu apakhomo mtauni zimenezi sinzaiwalazi.
Ine ndiye mwini wichalo, mwini wadi, mwini nzinda, alo ni jizanja. Koma mwini mpale saku dajala, nati mpempe ma MP nonse mabwera vano, ni manduna, amaka maka anduna loko government. Anduna loko government, kani ya CDF mwanena, anuwake na amenewa yao. Muonje zere mbunseba amenewa, zomo kumbi.
Wacha! Wacha! Ine ndi kansala Jofe Musa, njokera kwa Mavwere kwa una bonkusa nkoma. Komanso ndine zimai woyamba boma la Njinji kukhala MC1 zikomo kwambiri.
Wacha! Ine dzina langa special Fungulwani, kansala wa Njinji South kwa Mavwere. Msitu Ward.
Kwacha! Ine dzina langa ndi Badisha Singeni, computer Jota Virus, looking civil by tough on mind. Komaso bwana wanga ndi amenewa achimwendo banda. Komaso pano ndikunyadira speaker wa oyamba kukhala speaker ochoka kwathu kumpoto. Ine ndine mwana wa Baboma ngonga chakwera na mawera kuti mseu kufuma pa mzimba kujumba mbelembe mzambazi paka mzuzu wo uzengekenge kusasya papo nkupemba kumbala chanda tukumba mseu muli pano agodani aya mutivuleko kwe utenga uhe. Naomba
kwacha taumbelani mmanja makansala atu. Madam Speaker, maswanga ona mjomba kandodo kandodo tapeleka moni kumkonda gumba anali ku plantaya koma tamanga kuno akandodo pelekani moni 1 minute.
Kwacha! Kwacha! Ina tilekeni kandodo kwathu Kasungu MP Kasungu Central. Kwacha! Tepanda sika moja edwa na ikutali koma tsikula lero sika napakila mwina nene kulondola mbale wanga honorable Gumba MP wano kuno. Ine ndiyambike kwambiri chifuwa zimene apanga achakwe tsikula lero kuli Longwe koma zosaiwalika. Dzikoli ino lupira patsogolo kwambiri chifukwa lero atsagulira project imene itukula chuma cha dziko ndipo zalerozi sinaonekonso muno Malawi. Choncho abwelanga kuno tiyeni tonse nthawi yakwana tiyambe makampeni chaka cha mawa Gumba apitirize wempi wake kuno komanso achakwera Afrika 2025 apitirize ndiwapelewa zikomo kwambiri.
Tikamati ku Kongresi apapa tangoonetsa amene abwera kuno tunena pano ena uchesa ndi wani ndale kampeni sitinayambe tikayamba kampeni ayi dziko lidziwa kuti tayamba chani kodi kampeni ife tiucheza ndi wanthu zimene wachita chakwera umaphika zitu kuko tuwauza wanthu zimene chakwera akuchita fawena akumane na bodza ndetu ufuna tutsutsane ndi bodza inu anthu imu mavuto akapezeka mdziko pazikhala mtsogoleri wothana mavuto akati maketasi ya uthima maketasi si akutani kuthima akati petu petu wapezeka tizu wapezeka atipezeka akati shuka kusowa apezeka atipezeka ameneyo ndeja kwilayo tivine bangono tikamata nyimbo imene ndekuti regional chairman maboma 12 atati tutira a case of honor watu madam Catherine Godan Hala koma achakwera adatsekula makomo pali mzimai wina mbozi amena maimba nyimbo ku TPP mena mabwera auladi musa iwoso adabwera nao akeni msonda alipompano awadzutsa dari jono chair timatiti mpatse moni mzimai amene koma lero chamwayi oiya muimba nyimbo pamaso pa speaker pamaso pa nduna tione nduna amene zimasupira tione ma MP amene amasupira tione amene akulandirani kuchibani anthu asamanti akulandirani pakamwa tiona lero aba mwimene yatuluka nyimbo zatuluka
Chimbala, DJ, 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 manja mamba Adoma toro ya kule
Kwele mtunda Aliye se zanja mwamba Tikile kwa jompamfu Zanja mwamba Tikile kwa jompamfu Kwasha Kweze sani Kwasha Kwasha Oja kwela Oja kwela Fedose Pedosi, maruacha kwera wali 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 wali. Vipi? Mlendole mekezeka watu. Ye mwemule. Wajiwele kwa mlembe wa mkulu wajibani jama konga sipate. Mai Catherine Godani Hara. Ye mwemule sumuli speaker wakunyumba mana mulo. Ole mekezeka onduna ogumba yemwesa ndipungu nyuma ya malamulo wadi alino nibekole mu kwa mkulu wa nyamata mchibani ya magongo sipate ole mekezeka abambo Richard chimwendo banda nduna zaboma no samene mafika pano komanso kupungwa kunyamba malamulo Wajiwiri kwa sipika ala Ole mekezeka Omadaliso kazombo Otokuli onzanga kujuka ya kurijon Okoko watu Omuemuli bompano Komaso mafumu onse Omumati ite ulemu Mundi kurulukira Kulichifa jantawi Ndilekeza pomwepa Jito yanga mazulano Ndifuna kuzuta mnendo ole mekezeka Omwendo wajwiri kwa mlembe wankulu wajibani jama kongo sipate. Kwa mansada teo, ndifuna ntokoze, ole mekezeka ukumba. Chifuja jimu songano, chono na jimene mwateka zikisira kuno. Ine sendu udabwa, unyenje oma MP, aminabwe ya banu. Ndikadulanu lija, limetima kuzua naloni. Obale wanga kuno ziwani jindu iji Ogumba ni mtu wakari idwe Ine ni maenda kwa siri wa seri ose Popeza kune region ino Ndima sokulia ndine Kwa mazima mfesa kisonu kapita kuina Mkwana ure MP Palibe amena wa msajira Ngaru wande mlendo Ndima ngukale nendeka Kwa mataona ni kuno Ma MP bena kamugira kuno Londo wa Ogumba Ndiye kuno tisakita jibwana Tenti samare Komaso Ngati oja kwela oda ona kuti Uitimpa saunduna Oda ona kuti mene momo Muli zeru
Muli kusele
Ndiye nukupembe rinu Ozile muanga kuno Osele jibwana Chifukwa Mugatero Mula kule oja kwela Lero sindikamba kwa mbili Za DPP bano Fana nga DPP iliposo nanga Ida taruwazi Omae omasa kule nyimbo hapa Omine wao ndi urali Makanga Aku DPP iko Sonu nga rojo wanto nga romine wao ndi uri iliposo Kwa ni DPP isowe sasowe Isowe sasowe Chifojo nina kuti Ida ida zo ipa malai muno Awali sabene mungu waona hapa Okama ni dondo nyamata Onyamata wa jipani umapa nao wa polisi Si jibana jimene Ndiya kuni ziko wika njile tezo Kuono wanga njile tezo medala Lelo Tika wangu kuumba zonu ya kuni mnyamata Wamushisha wa polisi Tima muhidana kuri John Ndiya maka ndipeza ndipa jimpando Umene koku Kutukoni iwe umarani
chifatumfuna zimena mafuna chakwera kuti mukhale kusunga mwambo muno ifeso kuno ngati kuchipani nyamakonga sipati tose tizikita zimenezo ndiokamvere wena kuti ayi ayi awo chakwera asolokire bwino awo chakwera ochoke pampando ine mukazovomera zimenezo mchinji mukazovomera zimenezo choseketsa chake mukuona kuti munthu amene onena kuti akapisendo chakwerayo munthu achikulire munthu akamakula atoati ntchito yake nkulandira ulendo pakhomo komanso zidzukulu kumabwera basi umakusisira mutu iwo nkumansekerera sizimatayo nanga nakuzika limaso mabambo kwaita kampeni zitheka munthu wakuti alupira kumsonkhano kwankhangata wapita kuchipatala unaugwira khwapa ili unaugwira uko akuti alupira kumsonkhano umenewo sindiyankhula kwambiri zimenezi zimenezi ndimayankhula dala chifukwa chonena kuti olochira mwano ndo chakwera powatenga kuti ndobusa koma zikapitirira ayi ndithu ife tiziyankha ndithu kwa mulano siwabwino ayi pano pala ukuluakulu ochoka ku chipani cha DPP chifukwa mmangu kumva odali joina kale muziwaziwa anthu amenewa chifukwa ndi wathu olemekezeka otsogo ozikudziwani wanthu awa ku DPP kwanchoka wane ku DPP yaliponso yatha kaye chitani kwanja
kunja kukwada a guest of honor atiyankhule azodiaka kuti zuwa likalowa sapanga live broadcast chipakera mwamba kwacha kwacha achakwera president wa dziko la Malawi 2030 wo achakwera president wa dziko la Malawi 2030 wo nonse oneka kulandira ulemu wanu a speaker mafumu onse nduna zonse RG kunja kukwada anthu afuna amve guest of honor sichonchi ine mawanga ndi awiri basi abale nkhope ndi amantha iyi ndi nkhope akape iyi kwacha chosema kalasi ndi nkhope akape iyi ndi amantha iyi chimene nafera kuja kundichosa ndi chilungamo basi sinayi 2019 titaruza zisankho nauza achikulire makosana mmene akongere sayamba otigwira kubera zisankhomu sitizabera zazingotigwira kwacha konsem timakubelani timakubelani mbuyo musemu ndetitaruza nauza timakosana awa mmene ayamba kutigwiramu sitizabera zazingotigwira kwacha chimo langa chiwiri kwadati koma chimo langa chiwiri nauza kuti achikulire 2025 kampeni ivuta inu mukazayima simuza winaso kwacha kwacha chimo langa chitatu kwada inu tisabwereso inu chimo langa chitatu timauza kuti makosana munthu akachita bwino tiziyamika achakwera kuchita bwino ayala zitukuko ndale tizapanga 2025 amati amsonda pandale munthu akachita bwino sitimayamika ayi nde chimo langathu moti akulaja sayima akayima azaruza chikwe nauza kale kwacha nthawi yatha nthawi yatha
kuli zili bwino sizili bwino mlendo olemekezeka atilankhule nyimbo ya mlendo wathu olemekezeka
kwanja nthawi ya regional chairman ndi mfumu ndi tonse oyenera kulandira maulewa ine ndabwera pano anena kale kwathu ndi kumzimba kumpoto speaker oyamba wachizimayi chifukwa cha utsogoleri wabwino wa Dr. Chakwera president amene amatilemekeza ife azimayi mwaona za ndandanduna uku a president okonda ife azimayi tabwera kuno ku nchinji kwa tembwe ndikuthokozeni anduna agumba ine nali ndizochita koma nalephera kuti ndikhale mene anenera aliyense chifukwa chakhalidwe cha onabo gumba chakatati tidzikakamise mpaka tikafike ine ndikuthokozeni sonose mwabwera pano a regional chairman ine nabwera kuno ngati deputy secretary general wa chipani kuti ndidzaone kuti kodi chipani chili bwanji ndipo report ndi apatsa president kuti kunjinji chipani chili nganganga 100% chakwera lero mamawa tinali ku magwero kuti mudziona maso mphenya amene mulungu wampatsa president wathu a president sakuona mbali imodzi akumaona kuchitukuko za chipatala mwanena za mabloko lero a president anena kuti zimawawa kumaona kuti ife timatha kumalema kuno soya kumalima chimanga kumalima zinthu zosiyana siyana koma timazigulitsa zimene zililimo anthu amene amapanga maprofit amakhala kuti akutali president akufuna zimene zija zizipangidwa manufacture momuno cholinga anthu ifeyo tizitha kupeza ndalama yochulukirapo ananena pa achimwendo kuti kuno kunchinji pa nkhani ya ulimi ndinu nambala wani komanso mzimba ndi boma simunga mwina tikufanana bacha anthu akuno kunchinji ndikudziwa kuti mmadalira ulimi mwaphunzitsana sukulu fuka cha ulimi that's why president wake up on tima kwambiri pa nkhani ya ulimi mamega farm akunenawa ndi nkhani ya ulimi AIP Fetereza nkhani ya ulimi mafactory akunena sakuyang'ana papoka akuyang'ana process yose mpaka pa mapeto kuti ife tikhale ndi ndrama zokwanira mmatumba mwathu ndipo tikunena chaka chino fodya mitengo yabwino soya mitengo yabwino tikufuna president tiyapemphe kuti apitirize kutikhazikika pa soya fuka msoya mtengo chaka china ukatsika chaka china ukakwera timapezeka siti na lime a president zimene zani process yokonza kuti fenso tizizoti tikalima soya at least mtengo tizigulitsa wabwino ngati mene takulitsira chaka chino kwacha komanso a president kuti mudzidzioni ndi president wa masomphenya ife tisanafike ponena anena kale kuti mayi muna akudziwa kuti mvula yatani yavuta mulichani njala district ine imene yatchulidwa ndi kuno kunchinji andi nchinji chifukwa ndi district imene boma limadalira pa chakudya ndikumene mvula inatani inavuta mupeza alipo ena asatana kumachita kupempherera kuti mvula isagwe cholinga chakwera aoneko olephera koma chakwera kunena kuti ngakhale tapezana ndi vuto iwowo alipo kuyesesa kuti atisamale atipezere chakudya kuti ife tisafe ndi chani ndi njala kwacha kwacha ena watu ali ngati mene analili mwana mzimayi wa mbaibulo makumbo munala zimayi awiri wino atagonera mwana wake wafa wanzake anali wamoyo chifukwa choti anali atapha mwana wakuti akuli bwino mwanayi mungodani mungopha cholinga tonse tikhala opanda chani mwana ndi alipo ena kumalimbana ndi chakwera cholinga nafeso kuno tiphwe tonse tikhale opanda mwana ife tikuti tili nganganga pa chakwera wathu tinsamala acha asachoke uko ena kudzatinamiza kuno kuti titaye chimene tagwira pano chifukwa mulungu atipatsa ndife tigwiritsa chomwecho chimene tikufuna zimene foundation wayamba achakwera ipitirire chifukwa akuona nkhani za ulimi akuona nkhani za maphunziro tikunena pano anzathu JCE form 2 mayeso anachotsa kwa iwewo sukulu ilibe chani ntchito chakwera kungobwera akuti JCE rani ipitirire chifukwa akufuna kolite ya ana ochoka masukulu ikhale ya chani yabwino
Walau aja wa. Kita naik mobil. Mobil.
Kwao, kama president anati ya hii, haku mpoto ndi antungati ndani
ife tomwe kwacha ndikunena pano project imene apanga launch mama wa president sikuti ndi apano pokha pa chigawo chapakati kwathu kumpoto kudunduzu kumene sokuli ku constituency kwa ine akukamanganso factory chiyo imene ku planta yakukataniso akukamanga kusonyeza ndiponso mafactorywo ku blantaya akhala kwa awiri pa central region pano imodzi kumpoto imodzi munthu wamtima wotero tikamutaye
kayambi wa kumpoto mala
imene wina uli chako mkuno kufupi sikuti ndikunopoka chigawo chapakati ifeso kwathu kumzimba kuboma nseu manager kutani ukupita kuntcheu kumangochi nseu manager kutani ukupita kusonyeza kuti president amene akuyamba kuona kuti tose ndife achani amalawi ndikunena pano president anena kuti ali busy sakugona akufuna miseu ngati yanyika kumpoto kwathu kose nawo atani chitukuko chimene chetudzoti chitipeza ndiye ife tikukuuzani kuti tiyeni tigwiritse pachakwe wacha asabwere munthu kuzatinyengerera kuno kuti ife tintaye chakwera wathu ayi ndikunena pano wina ndi mafusa dzulo mafuta pa zambia pompa ndi 3900 pa zambia pompa kumene kose kuli achakwera chimene kumayiwala anthu mavuto amene ali pa dziko lapasi sikuti ndikunokokha agwira dziko lina lililonse lapansi ndi zimene zikupangitsa kuti mitengo ya zinthu izidula anthu amene amakhala kumathandizira pano maso ali kumene kuli nkhondo ndalama zimene amabwereza kumapereka kuno ndalama zonse zikuthera kuli chani kuli nkhondo ndekuti ife akumatipasa zotani zochepa that's why a president yathu akuti tisadalire ndalama zotipasa zokha koma ngati amalawi tiyeni tisunthe tiyambe kumadzipangira tokha ndalama ngati dziko la malawi president wa masomphenya oona mpaka kutsogolo kwacha mukati mukumbukire zambiri zimene tikuona ndi maziko amene anasiya kamuzubanda pakati pa zambiri zinangotha ndikutani ndikuwonongeka ina nakhala galimoto ndikanena kuti galimoto inakonzedwa yanyuwani kamuzikutisira ena nkuiyendera osamasiya oyiro osasintha mabreki kufuka kuti galimoto yatani yatheratu chakwera pano wabwera akuyamba kusintha oyiro asinthe mabreki asinthe chonse mpaka galimoto ibwerere ikhale iyende pachani panseu kwacha galimoto inali itayima ndati yano ili mosi yanokole koma pano tikuibwenzera kwa manufacturer chakwera that's why akulowa malo mose mmene mungatithandize sitingaone mwina zina lero koma tizadziona patsogolo chifukwa iye akuika maziko amene atithandizire fe ngati dziko kuti titukuke kwacha ndikupempheni anzanga achinyamata anzanga azimayi wina asabwere ndikutipusitsa nthawi zina olo pa banja amapezeka wina akubwera mofulumiza chifukwa tukati ngati majumbo m'manja umatha kukwatitsako mwana kuti ako mawanda amene akuoneka ngati anzeru awo osadziwa kuti mwana akukwatitsa kuchani chigawenga kwacha chombiri fe azimayi nthawi zina ndeme timatengeka kwambiri kuti amene anabwera anabweratsa majumbo ambiri koma atatenga mwana wanga amene ali bwino mukwatitsa mwana kuchigawenga diso ife kwa ndani chakwera basi tikachoka pamenepo MP wathu alipo kale makansala athu alipo kale palibe kutani kusintha kwacha koma ndipemphe ine poti ndine MP kuli inuyo zinduna maprogramu kaoneni nifija inde tinalandira koma ndife ochepa ambiri sitinatani sinatifike mupitirize kutipatsa chakudya mmene tanenera kuli njala yesetsani uko chakudya chija zizibwerenenso ndikanena kwa president kuti chakudya chikanamba mwachangu kuti anthu wati satani tisataye ndikafikapo ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chobwera komanso ndikakupempheni kuti a MP athu a kansala athu ten tikapitirize kuwapatsa support kwacha komanso mpira mu ground umakhala umodzi mpira ulipo pano ndichakwera basi ena wali ku benchi akudziwa ndichauta ndikafika hapo ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chomvetsera dziko
zikomo kwambiri chifukwa cha msonkhano wabwino komano lero kunali tsiku lotseka masero a mpira chikho cha 6 million komanso kukhazikitsa chikho cha 10 million nde madimu onse mawa madimu onse mawa tikumane pa ofesi pate mbwe madimu onse tikumane mawa pa ofesi pate mbwe 10 o'clock mama wati tsala tiyendera mazatu
koma pano ndili ndi nduna yaza maboma ang'ono amene ndi Richard Chimwendo Banda amene tifuna kuwatokoseri mfundo zikuluzikulu zimene muwafotokozera anthu pano ndi zotani
kwambiri tu amalawi akufuna adzimva zimene chakwera kuwapangira mukaonetsetsa tsopano lino takhazikika mulungu kumwamba watikondera kuti miliri yamba kuchepa chakwera kucha tsopano wakhapa chiwongolero ndiye kuti tikuwawuza zimene zikuchitika mdziko lerolo nkhani za mafactories zimene zikuchitika zichi ndiyekuti anyamata ambiri alembedwa ntchito ndiyekuti kukhala ntchito zambiri mameka famu ndiyekuti alembaso anu ntchito chakudyanso chipezeka chambiri tikuwakumbutsanso zimene analonjeza achakwera pali nyumba za polisi zimene akumanga za nkhanikhani komanso m'masukulu umu mwaonanso achakwera akumanga masukulu block ambiri over 11,000 mwachidule tinganene kuti achakwera zimene akupanga akukwaniritsa zimene ananena ndiye chimene tikuwawuza malawi ndi chiyembekezo chimene chilipo chachikulu mdziko lino sikuti tidayamba kampeni ayi chifukwa kampeni likadzayamba timayenda ndi lijatu mati kafoteni chakwera koma tikungowawuza kuti chakwera ayi akuyenda kupitirira kuti zimene wapangazi zipitirirenso komanso misewu imene wayala dziko lonse la malawi mwachidule pa zodiac pano amalawi kumene akuti mverako adziwe kunena kuti palibe dera olo limodzi limene lisankhike tikati CTF ndipalipose tikati misewu ndipalipose tikanena kuti tumanga nyumba za polisi ndipalipose tikanena kuti chitukuko ndipalipose zimene wapanga chakwerazi zimene dziko limafuna
tatokoza kwambiri chabwino panonso ndili ndi amene ali a speaker ku nyumba ya malamulo amenenso ndi deputy secretary general wa chipani cha Malawi Congress mu mfundo imene munatsindika kwambiri pansonkhano umene ndiyotani ngati mlendo olemekeza
zikomo kwambiri mfundo imene ndimatsindikapo ndikuyamikira chitukuko chimene a president athu dr Lazarus Makathe chakwera akutipangira ndikuyamikiranso kuti chitukuko chimene akupanga sakuona mbali chitukuko chimene akupanga sakuona mbali monga lero mamawa amapanga launch nkhani yokhudzana ndi ma economic zones imene sikuti khala chigawo chapakati kwachiwo kumwera kumpoto iwo a president chimene akufuna sakufuna kuti ifeyo tikamalima zolima zathu tizingozigulitsa mmene zizililimo chifukwa tikatero sitipanga ndrama zambiri timapezeka kuti tikupangaso export ntchito kunja chifukwa anzathu akulaja akukapanga process ndidapatsa nawo ntchito komanso iwo aja ndamene amapeza ndrama yambiri kusiyana ndi amene ife amene tadathukuta kulima a president akufuna tizipanga process zinthu chakonkuno cholinga anthu athu azitha kugulidwa mitengo yabwino ndi zimenezo timayamikira kuti ndimene zingatipangitsa kuti dziko lathu lino lipite patsogolo chifukwa zimenezi zithandiza ntchito yokha zithandizanso nkhani ya forex zithandiza kuti kuno ku malawi tuwonenso kuti nafenso we can produce zinthu zimene mayiko ena akunja angathe kugula
tinakumvani olemekezeka mawu anu matsindika kwambiri nkhani yonena kuti a malawi sikuti aganizeso za president wina koma aganizeso kuti achakwera okha mwanena kuti nkhani ya ikonomi pano payamba kulongosoka kusiyana ndi mbuyo mu chifukwa chana malawi akuyenda kuti voti yawo kwambiri 2025 apotacho
anthu akuyenda kuvotera achakwera chifukwa mukati muone akubwenzeresanso ma foundation amene anofunikira kwambiri pa nkhani ya dziko lino mene ndanenera mukaona nkhani ya ulimi chifukwa mukati muone ifeyo mapira athu kwambiri nkhani ya ulimi tourism mining ndi zimene tikumenea kuyikapo mtima mukaonanso iwo ayikapo maso kumeneko chimene akufuna maindustries amene wawa akakwera agriculture tikachita bwino ku tourism tikachita bwino mine tikapanga molongosoka dziko lathu lisuntha chimene tikufuna sitikufuna kuti mmalawi muno anthu amene adzikhale ndrama akhale anthu ochepa anthu akumamidziwa pamene angapezere ndrama ndipokhapokha tikupanga mafactory ambiri tikugulitsa zinthu zambiri kunja ndikuti anthu sweti yawo imene amafutikira kumalima kumamidzi nawonso apanga benefit that's why kuti achakwera btf foundation imene ayambayi ndiyofunika kuti ipitirire kuti
nyumba itumfuke tione kunja sitela pa foundation timafungo tione kumene kupita nde foundation ndimena kupanga kwina kwapitiriza kuti tidzathe kuona kuti chimena manga president ndi chani. That's why tupanga advocate kuti aliyense apatse support a president atucholinga kufuna Malawi ya sinthe
ona bo speaker po mali za penipeni anthu akamanja mukapano bwelea makwao komanso anthu amene akabese kumudziko akavuze uthenga wotani take home message
uthenga umene akwena kwauza tona kuti boma lawo likumvetsa mafuta amene ali nawo. For example, futa mvula chaka chino yavuta kutandaza kuti anthu ali ndi njala and president wawo chakwera akuzindikira kuti fuka chakuvuta kwa mvula anthu ena ali pa mavuto sonza kuti president wa masompenya anthu awasananene yekha wazindikira kuti tikwena pesa njira anthu wati asamalira bwanji. Two, kani yofunikira kwambiri anthu akwena dzono kuti sifute sitani ten tipatse president watu support chimene tikufuna zimene wazambazi zipitirire.
Chabino amene wanditu ndi honorable Catherine Kotani Hala amene nditu ndi speaker wa kunyumba ya malamulo pano tsopano ndi mwini dera amene so ndi pungu tinene kuti pungu wa Mchinji Southwest amene so ndi nduna yoona za malo kunoko ku Malawi takulandirani honorable tiri kudera kwanu kunoko mapona kusamota ntsungulu
sikona kwambiri tinene pano nditu kuti mnatabwera pano ndi nkhani ya mpira poyambirira ndi masewera chakachapita cha 6 million komanso tatsakulanso masera 10 million koma tunena kuti masera mpira monga amanena president wathu kutiuza kuti ayi tizikhala anthu oyanjana umodzi ndiye mwachina unjira yobwetsera umodzi amungati kutera ndi masera mpira. Masera mpira saona kuti munthu kapena ndi wokalamba kani wachinyamata ndipo ziwathandiza kuti mina achinyamata asiye zimene zomwambowa kapena kumasula jamba zimene inabwera pano koma koposaposanso kukafikira anthu umodzi oti dziko likuyenda bwanji monga mukudziwira president akhazikika ndithu kwambiri pa zitukuko zimene sakuyangʼana dera mutati muone ngati patabwera pano ndithu tamanga police unit komanso tamanga ma school block komanso ndithu zinthu zosiyanasiyana zimene tikuitonea pano pobwera madzi komanso tionani kuti mwina tikukamva za mmene 4G akuyendera mukathu anthu analiro lesi pakati pakuti alime 4G mwanite kumene kubwerera ma $4 mapita uko ndithu zimene zanthanenaso motsindika kuti atibwereranso kale pake a president amene lamanganso njanji amalambiri kuno mene chibadwire mlango na njanji ngati zitsulo zopanda pake una zomasenja pa makasi koma lendo uno a president akuti njanji ija ndithu train yambaso kudutsa kuti patatizilumikizana ngani zathu akuseri ku zambia koposaposaso mbali yachitozo onseza a president akunenetsa kuti ayi ngati amalambi kusangalali ndimene u president sakuyanga kudera komaso sakuyangʼana kukope poyita chitu tokoza kwambiri kuti munabwera pano azodi ake kuti mukamve kuti kuda Malawi makamaka kumchinji akuti chani nkhani yachakwera ndipo Malawi kuno anenetsa kuti ayi sakusintha iyayi timu yowina samachitira repress kapena samachitira substitute chakwera akupitirira ndinso ngati mp wawo ndikupitirira chimodzi mu Malawi Congress Party sikutuluka mboma ikupitirira mpaka 2030 kumapita kutsogolowa.
Tokoza kwambiri chabwino amene wanditu ndi olemekezeka Deus Kumba amene ndithu ndi pungu wa nyumba makamaka Mchinji Southwest constituency amenenso kumene msonkhano umene wa Malawi Congress umachitikira kunoko ku Mchinji. Ndikuthokozeni chifukwa munali pamene popo kuonera zodia broadcast ineyo ndi Nelson Henry ndikuperekeni kwanzathu ku nyumba ya ulutsa mawu ku Art Beach House mu mzinda wa Lilongwe. Ndathokoza.